Abbe meka paranuli be ndi mole gene kai merunue unuwele nara yoticha ila jide yuzo dimba oboru uzo nile akwaye narue uzo polio egire dela miao ndi nkuzi akwola mnuhugwe ndi pension akwola mnuhugwe uzo World Bank egire dela miao ndi magamala.